tato ya ila ni tamil sanga lo na luas ful malevalu. Ole viinga esili ale tangata ya veilo na tua tapuai. Ole tangata wa atoa toa lo na ola. The greatest glory of God is a human being fully alive. Ano noa ili fauloanga le tua ili tato wola. Italeni manga vaa. Momoli iletu. Exultus et reditus. Everything comes from God and must go back to God.
Wa manino loto fa moe moe pe on fa lawetele failo mai lava ila amtanga on ita alonga o le avanolea e lango lango ai le malisi I le iuni lakapia le tatou atunuu e fili tupitoa ai mai nisi tamata aalo ua maoaʻe le tomai ma le malosi e aua ai ia tatou ausiʻi a le atunuu aufili o le manusamoa taʻitoafitu inā ia tatou maua ai le manumālō i tauvāga faavaomālō po tauvāga lakapia le lalolagi I le taimi nei ua tulaga sefulu le tatou au taʻitoafitu i le lalolagi taʻamilosaga o le lakapī taʻitoafitu mai le maulalo e 15 na tatou paʻū maulalo i ai ae o tatou sa tulaga buamua ina ua tatou umia ai le ipu e le lalolagi i le 8:10 ia le fou ua tatou toe taumafai atili e lagolago outou le malisi itou taʻamilosaga nei faifai pea i tousaga taʻitasi e le alo foʻi lea ua tauala atu ai itou taumafaiga e toe lalaga le tatou toʻilalo I le foaʻitupe o le tatou mālō e 28 fesoaso ani ai tou taumafaiga i tousaga taʻitasi o se galuega po o se sao tāua lea o loʻo toufaia pea mo fanau o Samoa e faaogā tatau ai a latou taleni taalo ma avea ai taaloga lakapī o se tasi auā la tāua e saʻili ai le lumanaʻi manuia o fanau o lē talinia I nisi lava matafaioi o le poto salalau o le mole taʻaloga lenei o le lakapī taʻitoafitu e saʻosaʻa kasi a le sekoge e maʻumau I le koe oso aku o le aogā le a le uiga o le mea gaoga e maua oso loʻi luma peʻapeʻa lo mauvae e fakoʻa pasi a le polo iga ua e vai aku ua kakauga pasi e kele mo o wala e faaogā ae alualualu ua faalogo aku o le lava le pegasigi kiki le polo ae kuli aga e le wigi lale kamoʻemoʻe aga e lesi ikū le aogā e makuā lei loa e kākou failaga mea o le faalavelave e ō kākou kaaloga ae keu faaiʻai kogo le poko e ō I kaaloga ma uuuu lou faaiʻai oʻolo I le kaimi e kagolako I lou lupoo halau maka I kami uma ae lea o le tulaga lea o le molemea o le palaʻai mea alaga lea kupugei o le makuā palaʻai loko kākou au e ala e kaumafai ia kākou faiaʻoga ia igei ave ese le mea lea o le palaʻai loko o le itu ua faivaese ai lopepe I lenei foʻi sauniga lenei taeao o lea foʻi ua maua I le saunoaga a le plestene o le a taʻotolua le seʻuga I le asō e amata I le taeao lenei I lakapī nei I le taeao ae faaiʻu I le fiafi I le tatala aloha ia ai o le mae a malisi tuanaʻi mato I le itulā e 6 I le afiafi nei ia toe foʻi I le fusu faamalisi lea na maualuga ai Samoa Alale fusu fa malisi. Ale fusu fa malisi te fa lang lango il soa. Ale soa e tau fia il malosi, la lavan malosi il tui. E tau fi lavan soa. E a maskepu ka milu. E o olo il kaimi e tkau inga alu umo lo me uma. Ia fai loa. Soa soa male right cross. E me in my kua ai hook. E o makule hook ai ka lave a kua abakaki. Faa mea il kaimi e kas. Wa ule koe vai e ngā mea. Ngā pawan me leo ke vai e ngā are soa o so mai kua kusela. Ko i misi ko so mai kua kusela. Wa ule koe vai I menge I sa lau I loa il malisi. Le lau o fa moe moe. O le a koe hoku malisi e koe faile lei. Ia fusua. E uia e leise se o la konga fusu. Ia alo iei lo fa moe moe. O le a la koe o mei en kangaka. E koe ea o ingan fusu fa malisi. Inga ia koe au sie sa moe ku langa maurunga sa iai. Ia ngo koe foe mei eile I le lakapi. Fasisi latu watatala lo ienei le tau ta milsanga le tau sanga soifua.
On behalf of Alfred Chan and Samoa Breweries and Vailima, we extend a warm welcome to everyone to this significant event that is happening tonight and to our players that are going to be playing in the sevens on Friday and Saturday. We are proud to be associated with Marist and to move forward with their international sevens for now the last 6 years, and we can hope that we will continue to support them in all their endeavours that they do. Once again, to all the players and to all the fighters, may you have the best of luck tonight and on Friday and Saturday. Thank you.
Peanut butter, Ngau Chang, representing Leadership Samoa. And now his opponent, Robe!
...165.
Kanong Ta, Antonio! 80.65 kg. To our local boy from the village of Faleula,
84.0.
Pira, the Hurricane,
84.
Matangi,
84.
Weighing 84.8 kg. How do you feel, you know, ever since you arrived here in Samoa on Saturday?
He said, I'm happy to be here with the Samoan people.
Thank you. All the best for tonight. Alua, tau malohi ta matonga. Last time, see, sila for imalau ta pen penangai, mon sil fear for pa yaman malu la tunu.
On me for my birth tomorrow, Rami. Malushia, Samale, Mafofo. Don't talk about for more tonight.
Saint Anthony Moyes and also Saint Matthew O'Brien.